tough to hold. Gotta bounce to the beat, hit the floor with your big old feet. Take a leap and it's real sweet. Hop to the rhythm, hop, hop to the rhythm, hop toward the top. So yo, what up, Doc? Spring you a step, your moves are hot. Party bunny got a hip. Da 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 da